Sanibonani ninjani asithembe niyaphila MfokaMkhonza lo ngibonge kakhulu ukuthi nikhona la ekhaya ningama-subscribers ningama-viewers futhi nishare ama-video wami thank you so much guys ngiyanibonga kakhulu bafowethu ngiyanibonga ngicela ukunikhuthaza nje ukuthi ama-adverts niwabheke bafowethu ama-adverts ayasisiza kwi-channel yethu ukuthi iqhubekele phambili siyacela-ke ama-adverts ukuthi niwabheke uma evela la kuma-video thank you so much hey ngiqeda ukulalela iy'ndaba la ama-breaking news kuthiwa amaphoyisa lapha eKimberley abophe othile wokudabuka eNigeria otholakale nenqwaba yama-drugs noma nenqwaba yey'dakamizwa. So amaphoyisa athe mayembopha kwaqhamuka iqulu labaseNigeria bahlasela amaphoyisa beshaya imoto zamaphoyisa bephihliza amawindi njalo njalo. Kwaphoqeleka ukuthi amaphoyisa manje adubule ngey'nhlavu zenjoloba ukuze asuse laba abalwela lo oboshiwe. Hey, thanda ukuba nzima bafowethu. Umbuzo enginawo ukuthi isho ukuthini le nto le? Isho ukuthini le nto le ukuthi kungaboshwa umuntu otholakele ney'dakamizwa. Bese abantu baqhamuka bazomlwela ukuthi engaboshwa. Isho ukuthini le nto? Ngiyazibuza nje ukuthi ngoba kuthiwa la bantu laba baseNigeria bavikelwa kube eNigeria. Uthini umthetho wase-South Africa banalo yini vele ilungelo lokuthi bangenza le nto le yokuthi uma kuboshwa kubo bese bayahlangana babhikishele umbuso. Because ngokwazi kwami mina uma ngabe kuhlaselwa amaphoyisa noma nje kuhlaselwa umthetho wase-South Africa leyo nto leyo ibizwa nge-treason. Icala elikhulu nelibi kabi leli. So kuyangimangaza nakakhulu ukuthi laba bantu akusibo nabalaba baseNigeria kodwa bazokwenza le nto. Awuyicabangi ukuthi ingenzeka yini le nto le ezweni labo laseNigeria ukuthi amaphoyisa ebophe umuntu wase-South Africa eNigeria otholakele ney'dakamizwa bese kusuka abase-South Africa eNigeria bayabumbana bayohlasela amaphoyisa aseNigeria. Kuvikela umuntu okunobufakazi nabo ukuthi utholakale nama-drugs bese nidlasela amaphoyisa. Kakade umbuzo uthi vele sikhona yini isizathu sokuthi kungashaywa iy'moto zamaphoyisa, kungashaywa amaphoyisa enza umsebenzi wabo. Sikuphushela nje eceleni nokuthi ungowakuliphi izwe noma awulona i-citizen lase-South Africa. Ibizwani leyo nto le? Lelizwe libheke phi leli? Kakade sihlezi sizwa ukuthi abantu bokufika e-South Africa bahlome ukudlula amaphoyisa ase-South Africa. Iy'khali ey'phethwe ngabokufika e-South Africa kutholakala ukuthi zingaphezu kwalezo ezisetshenziswa amaphoyisa ase-South Africa. Ama-rumors lawo esihlale siwezwa njalo. So uma kwenzeka izinto ey'njengalezi, kusho ukuthini loko ngokuphepha kwe-South Africa? Zinjani ezokuphepha zale lizwe uma ngabe isimo sinje? And ekuzoyekwa into efana nale. Ingabe kushoni lokhu? Because uma ubheka into efana nale, iyasolisa, iyabonisa nokuthi sometimes labantu bofika bezwa amanzi ngobhoko ukuthi izwe la-South Africa li-strong kangakanani, lingamelana kangakanani nobushokobisi, nokuhlaselwa kwe-state. because mawubheka mabehlangana kanje belwela hayi ukuthi mhlawumbe umuntu osukelo obosh siyazi ukuthi abantu abadayisa ama drugs e South Africa akusiba bala kuphela futhi okuyibona ma kingpin no mastermind kudayiswa ngama drugs siyazi ukuthi yibo bona lapha njobe boshiwe nje wakubo so yini lengaka bayilwelayo uma ngabe kubosha umuntu etholakale nama drugs uhlelo njenge sizokuthola obeliqhutshwa uXolani Khumalo lwelwavalwa lwangasaqhubeki ngesizathu sokuthi kwashona omunye wabo lapha bokufika wabanjwa amaphoyisa laphayana kulolahlelo njengoba kwakufunwa ama drugs wagcina selimele ke noma eshonile nakho manje kuthiwa bese liqhutshwa loluhlelo uXolani Maphanga naye nang manje ungene eindlekweni njengoba kuthiwa uchajiwe naye ngokuthi kukhona ukuronga abakwenzile benza loluhlelo noma beqhuba loluhlelo namaphoyisa bebopha bona abantu bokufika kulelizwe abaphusha idakamizwa sikhuluma nje ubongani manje noma uXolani Maphanga naye ubhekene necala ngenxa yokudila nabantu bokufika abadayisa idakamizwa izwe lase South Africa kahle kahle kwenzakalani ngalelizwe because uyabona lento iphakamisa umbuzo ukuthi uma kuwukuthi kungenziwa lento le eshiwo noma ehlongozwa mhlawumbe iqembu le-EFF ukuthi akuvulwe amabhoda laba bantu sibathathe njengabafowethu yini esingayilindela into efana nale ngoba phela lento leni yasolisa izwe lethu buke South Africa kunjani iy'ngane zase-South Africa zicwile ey'dakamizweni namanje akucace ukuthi uhulumeni uzimisele yini noma wenzani ukudila ney'dakamizwa akucace naba abantu abadayisa iy'dakamizwa babulala intsha yase-South Africa ecwile ey'dakamizweni njengamanje ayisena future imizi yase-South Africa iyafa ngokuthi iy'ngane ziyabulawa ngama-drugs i-government yethu yenzani nakho manje sebaze bafuna ukulwa ne-state ke ngqo manje sizoyithini le nto le izothi one ngempela i-government way yethu niyayibona yini ukuthi iyahluleka ukudila nezinto ezibulala ikusasa le-South Africa ikusasa lentsha yase South Africa ngale simo lesi nje because laba bantu nje laba balwela lo banje nama drugs shothi bathi akayekwa ngaboshwa aqhubeka dayisela abantwana base South Africa ama drugs qhubeke kwanda ama pare South Africa sizoyithini lento bafowethu government wethu ubonakala wehluleka ngamalengiso ugovernment wethu ubonakala wehluleka with distinction uyehluleka ukuvikela lelizwe leli uyehluleka ngempela futhi mangabe sizoyeka uqhubeke lo government okhona njengamanje ubuse lelizwe senkingeni ngempela senkingeni so nje lento lemangilalele iyangithusa angazi nina abafethu nibheka kanjani noma nibuke kanjani ngoba ngiyakholwa ukuthi nizwile lento ama Nigeria ahlasela amaphoyisa eKimberley ngenxa yokuthi amaphoyisa abophe omunye wokudabuka eNigeria odayisa ama drugs so sithini lento le akene iphawuleni bafethu because lento lena iyethusa ngempela iyethusa kakhulu ukuthi kungasuka abantu bokuhamba bazohlasela iSouth Africa ngalendlela bazohlasela amaphoyisa bazohlasela umthetho wase South Africa okuyicala elibi kanje ukusukela umthetho nomkhlasela abantu abafana namaphoyisa ukuhlasela i-state phela lesi ngokuqondile i-treason le ake siphawuleni bafowethu ukuthi nithini ngalokho ngiyacela niqhubeke ni-subscribe please continue watching my adverts la emavidweni thank you so much ngiyanibonga kakhulu bafowethu ake siphawule ngalendaba niyabonga.